uma uyindoda uyaqinisela.
Oh, this is Andile. Kangaki wena uhlela uphuma nabangani bakho? Nami nje kanye ngeke ngenze izinto ezingijabulisayo.
Ufuna i-divorce.
Uthi Erica please.
Utshuliwe.
Ngeke ngibanyeke abangani bami. Abangikangeni
ngeke. Abangani bakho bayabheda.
You are out of this. Ow! You still here?
Hey, yeah.
Ufuna baba ngikuthi.
Ngiyakuthola. Ngiyakuthola. Yabona ukuthi igwala igama lami.